he oati te whakamana hea ki te kawainata e tētahi o ngā tino kamupene whakairo whenua e Dempsey Wood I te rā nei ki te ratonga Ready Steady Quit ki auahi korea I āna wā himahi hei te tau 2025. Ko tōna whārau ngā kaimahi a Dempsey Wood, ai we te kaumarima o rātou he kai paipa. Hei tā ngā kōrero a Mihi Blair o Prokia e toru te kaumāwhā o rau ngā kaimahi Māori Pasifika hoki e mahi ana I ngā tūranga wāhi mahi. Nā te nui o ngā tatauranga kai paipa mō ngai Māori ngai Pasifika hoki e rau I wike e he ata mai te whakaaro kia tautoko I te tū auahi kore I te wāhi mahi. Ko Mike Pocklington o Ready Steady Quit rāua ko te kai hautū mihini ko Peni Tūhoro o Tainui kua ruatau e auahi kore ana.
We are future-proofing our workforce. We will have staff financially better off, significantly financially better off. We will be better aligned to the new health and safety laws. We will be saving lives.
There was a group of us that started, so having the support of each other was also a key. Having our regular visits from Mike was also another key. And I've, you know, after 38 years of smoking, I've been smoke-free for 2 years and 4 months.
We're really excited about the, what this is offering us and look at replicating that across a number of companies, hopefully. This will be essentially a pilot and a model of delivery and a model of program that we believe will be really translatable and transferable to any workplace situations.
We know that a lot of Māori is in the workforce where Dempsey Wood are, that Dempsey Wood provides, so we find it very, very important that they are partnering with us to make their workforce and their workplace smoke-free.